Nitatangaza jina la Yesu mpaka liseeke sana sana. Nakumbuka hiyo? I'll say the word of God until I come so old.